Niko na maninjas pale, unaona wale wamechiliza, wametuliza hapa pale. Hapa kule, hapa kule. Alafu mara wanasemaga huyu kijana baada ya wahi panda SGR. Bro, first class leo. Uko ndani, wewe volume gani?